Psalm 46, Iindumiso, amashumi amane anesithandathu. UThixo inqaba yabantu bakhe, kumongameli, eyonyana bakaKora, ngeyentombi ingoma. UThixo ulihlathi, uligwiba kuthi, ezimpandezelweni ufumaneke eluncedo kunene. Ngenxa yoko asoyiki, ekuphendukeni kwehlabathi, ekudilikeni kweentaba, esazulwini solwandle. Makagqume alephuze amanzi alo, iintaba zinyikime ngokukhatsha kwalo, phakamisani. Kukho umlambo ozibhaxa zivuyisa umzi kaThixo, ingcwele yeminquba yosenyangweni. UThixo uphakathi kwawo, awushukunyiswa. UThixo uyawunceda kwasekuzeni kokusa. Ziyaxokozela iintlanga, ziyashukuma izikumkani, ukhupha izwi lakhe, linyibilike ihlabathi. UYehova wemikhosi unathi, ingqondo yethu nguThixo kaYakobe, phakamisani. Yizani nikhangele imisebenzi kaYehova, owenze iziphanziso ehlabathini. Ulophelisa iimfazwe kude kuse eziphelweni zehlabathi. Waphula isaphetha, agqumze umkhonto, atshise iinqwelo zokulwa ngomlilo. Yekani, nazi ukuba ndinguThixo mna. Ndiya kuphakanyiswa ezintlangeni, ndiya kuphakanyiswa ehlabathini. UYehova wemikhosi unathi, ingqondo yethu nguThixo kaYakobe, phakamisani.